sebenzi makantilenga webusuku afike kuseni ezokuphama hlamasha Jesu fika kuseni sebenzi makantilenga webusuku ba Afika kuseni ezokuphama hlamasha
You know the song that goes
Ufika kuseni Sebenzi makatile ngawe ebusuku Afika kuseni Ezokuphama hlamasha
Yes, Jesus.
Ufika kuseni Sebenzi makatile ngawe ebusuku
Jesus.
Ufika kuseni Ezokuphama hlamasha Ufika kuseni
Just
a feeling of the
Oh,
yeah. So that
you don't continue
now. What a feeling of the Jesus. I Yegeni sihlobo sikulahle sebusu Yegela bangani bahlehle vele sebusu Yegela ubuhlungu bukuhle vele sebusu Kodwa kusena uzofika uJesu Akuniki tsendelisha Akunike namandla amasha Wena ungakhathazeki Bayekela bakutele Jesu fika kuseni Sebenzi makatile ngawe
Afika kuseni
Fika kuseni
Feel
Come on.